Nyasaye e pinywa ber kendo manyien Mawuoro kaka en obedi Wagombo bedo kanyo Nitie wangyo madhabu Kodudi madongo kucha Karmet ma Yesu oloso Ijogo marite Mawinjo magala Nyasaye e pinywa ber kendo Karbet ma Yesu oloso Nijogo marite Nono mawana nyone nalango Wende mawana were kolombano Chimu mawana chame dalango Yesu e oloso Nono mawana nyone nalango Wende mawana were kolombano Chimu mawana chame dalango Nicho onge chupa Masira gite mwende Ima gini chula kuyo Onge dalanya sai Jino beki chumarela Ini yudo singa abu Benele mima rachere Ma Yesu loro akonjoge Kanyo nicho onge chupa Masira gite mwende Chulalera, ini yudo singa abu Benelo ni marachere, ma Yesu loro akonjoge Nono mawana nyone dalango, wende mawana were kolombano Chimu mawana chame dalango, Yesu e moroso Yesu e moroso Magoma wanko konelo Ito vende poko winjo Magoma chulo poko paro Yesa e moroso no Yesulo kubi Mwondo oka waka wawero wende magnocho Magoma wanko koneno Itwa vende poko minjo Magoma chudo poko paro Nyasayo losonwa Kwa chinguru kina koro Nyakachin Yesulo kubi Mwondo oka waka wawero wende magnocho Nono mawana nyone dalango Wende mawana were kolombano Chimu mawana chame dalango Yesu e moroso Nono mawana nyone dalango Wende mawana were kolombano Chimu mawana chame dalango Yesu e moroso Nono mawana nyone dalango Wende mawana were kolombano Chimu mawana chame dalango Yesu e moroso Nono mawana nyone dalango Wende mawana were kolombano Chimu mawana chame dalango Mwana cha milele ngo Yesu e moroso.